Not because if we want anything in return. No one pays us anything. It's because we care about you guys. You matter to us. Because siyazi ukuthi nawe ukhulisa umama wakho kuphela ubaba wahamba. Siyazi ukuthi nawe ukhulisa umntana kini ngoba mhlawumbe abazali bakho bashonile. Siyazi ukuthi ukhulisa ugogo ngoba mhlawumbe abazali bahamba abanyamalele noma mhlawumbe abasebenzi. Siyazi ukuthi abanye benu anazi nokuthi niyodlala namhlanje nanilala. Because nifana nathi. Nathi sakhula kanjalo. Sakhula singana next. Bekubuhlungu sometimes abanye abantwana labagqoka igcathulo ezintsha nathi sasiyihalela kodwa endlini kade abanganamali yokusithengela kodwa sasilobele sihamba ngey'nyawo sizimisele ukuthi siye esikoleni ukuthi sithole imfundo ukuthi sibe right one day. Not everyone can do this job. La bantu enibabona la bayazi indlala bayazi ukuthi kunjalo ukuhlupheka.